Nanya, okay, now to my little Kapu, we got to work. Gamma! She gives me the chosen. Sindhi Gangwa, we are Nikola in the car. Sindhi Gangwa in Sindhi, Nikola in the car. Nagamana was having a toy and busa.
Tell you, Tutti. Umugambwe ipende nzigambi wanga Nzigambi wanga Umugambwe ipende nzigambi wanga
Ndumba ikonu wako, tumaguru kele na mashimo
kuva kera nije nabaye umukobwa wa mbere mu Burundi bwa mbere yatangiye kwinonora imitsi none narasikiye Burundi mu makongo nashaka kubigira yuko muri bebe bararazwe atujye mu rugo yadusiga bacavuga ati nta handi muzokwigira mu muronka atarubye nyine nijewe kugeza n'uwo munsi ngiri wa mbere mu Burundi bwose nashaka kuronka imidari myinshi cyane nk'uko majwi yo muri igihumbi muri bibiri na cumi imidari narose amajwi azosumba ayiyone murambaye kuko turamuka mandanije twava turara ngaha kandi dufite izindi ngendo zigama ibanga
muri sangire
iri banga muze muri nzigame mpaka ushika murakoze cyane
sangire
zigama ibanga
muri sangire
ntenikwa ngabo ndi umunyabanga mukuru w'abagendera karanga mu Burundi aserukiye abagendera karanga mu makongo
zigama ibanga ise twize imana kaba ndi umunyagendera karanga ajejwe guhanahana makuru kongera nkaba n'umuvugizi mu rwego rw'abagendera karanga ni muzigama ibanga
turisangire
muzigama ibanga
turisangire
jewe nkaba nitwarije Mbazi Maria Rosa nkaba serukira abagendera karanga ndi mukuru w'ubutunzi ndavuga mukuru w'ibigega cyagendera karanga nkaba nibaza yuko kugira umuntu akunda ikintu wayigendwa mubikunda mwese ngashaka ko twowushigikira umugambwe wacu ipendezi ngamibanga nkaba nashaka yuko mugerageza mukitanga ari mu buryo ari mu bwenge tukawushigikira ugakomera cyane hama nkaba mfise uwundi tubifashanya ngo uyu unye
Zigamibanga.
Tulisangire.
Zigamibanga.
Tulisangire.
Jenny twa Irambona Zainabu.